E tiwi kia te huri ake tātou ki te terenga Onamata, he wāhanga tēnei e rongo kōrero ai tātou i wā tātou kai kawe kōrero e pāna ki ngā kaupapa nui o te tau. Nō reira, kei konei a Hania Douglas tā tātou kai kawe kōrero. Hania, tēnā koe hoa.
Kia ora, Scotty.
Nō reira, heaha ngā kaupapa nui i rīpoata hia e koe i tēnei tau i tino whakaoreore i tō hinengaro i o whakaaro, tino whakapātaritari i o whakaaro?
Ko te tino pātai ki au, me pēhea te Māori e noho Māori i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira, ko ngā kaupapa i ore-ore ai oku whakaaro, ko ngā kaupapa i tohe ai roto i te marainui o te motu i pāremata, ko ngā take whenua, ngā whakatau, ngā tiriti, engari ko tetahi kaupapa i tino pā ki taku manawa, ki taku hinengaro, ko tēnei mea te mate whakaahuru. Mm.
He tohe mo te mate whakaahuru ki te marainui o te motu.
Mr Speaker, I move that the end of life choice bill be now read a first time.
I don't think anyone can in their heart of hearts believe that this bill will make life safer for the disabled.
I cannot see why, as a first step, we can't allow this bill to go to select committee and have the discussion and fix this bill if there are issues with it.
Engari tērā no he take e tohea tianei ko te tikanga Māori.
Euthanasia is foreign to Māori and no place in our society.
Me te aha ka tohe tēnei tohunga Māori.
Kei ai ona whakaaro, engari ki au nei he whānui te tikanga Māori, ka mutu i whakahāngaitia e o tātou tūpuna, a tātou tikanga ke hanga ki te wānei.
Hei tā Browne Gloin, mātanga tikanga Māori, ka whai wāhi pea te mate whakaahuru i raro i te tikanga tuku wairua.
No te whakapono Māori tērā, no te whakaaro Māori tērā, te tuku i te wairua. Ko tā te tohunga mahi, he tuku i te wairua o te tūroro. He whakawātea i āia i te wairua, kia māmai tana wehe i te ao kiko kiko, arā kia wehe i tōna kauaka.
He take e tohea tonu tiana i roto i te whare. Engari, i waho e ngā pakitara i te maraiātea, he kaupapa anō tērā i haruru ai te whenua o Pōneke.
I ki mai te minita, kua komiti te wāhanga ki te tikanga, engari mō mātou, kāre anō kia timata.
I hīkoi ngā iwi o Tauranga Moana i te rānei, ki te akiaki i te kāwanatanga, kia noho mā tāmua ngā tikanga Māori i roto i ngā take Māori. He take i pupū ake i te tono a hauraki kia whakamanahia a rātau hononga ki ngā whenua o Tauranga i roto i tā rātau whakataunga tiriti. I tai ake a reipa ki te whakakanohi i te kaupapa, haunga rāia te pirimia, he oi anō, hei tā minita take tiriti Andrew Little. Ki te tohe ngā iwi mō ngā take tiriti, me noho te kāwanatanga, hei kai takawaenga.
So the Crown could stand aside and just say, well, you sort it out. And when nothing happens, the Crown could say, nothing to do with us. But that wouldn't be the responsible thing to do.
Mai tētahi whakataunga tiriti ki tētahi anō, ko ngā puhi kua whārau, me ona hapū e tohe ana kia rangona o rātau reo.
At the moment we've got a proposal before us that's been shaped by four men, and they've all chosen three more men and the minister. Of course it's an old boys club.
Me te aha e ki ana ngā hapū kaore rātau i whai wāhi atu ki te rautaki hou. Nā reira, kei te whakahē rātau. Me te akiaki hoki i o rātau uri, kia pōti whakahē i te rautaki hou.
I know for our area, many hapū in our area of Te Waimate Taiamai are saying that we would rather walk away from this process because it's fundamentally flawed. It's just wrong.
Me mutu te tohu tohu o te krauna kia ngā puhi, ki ngā hapū o ngā puhi. Ināianei, me taihoa kēnei.
He oi anō, hei tā Ngāti Hine, aha kua ngā hua o te pōti, kua puta rātau i ngā whakaritenga.
Ko mātou mea tuna kāore. Mātou mōhena i te rahi o te kupenga ma mātou, ko mātou e mōhena māwai e tōake ki uta, ko mātou e mōhena me pēhea te whāngai i ngā whānau ki ngā rawa e mau i roto i tā mātou kupenga. Nō reira, kōrero mai ki taku rai ki aku kanohi, ina kore koe kōrero mai ki taku kanohi, e kōrero ki taku tuarai au e haere atu nei.
Nō reira, te mate whakaahuru nei, e pēhea nā ngā whakaaro o te Māori ki taua kaupapa?
Ko te tahi aronga Māori ki te aiau i roto i tēnei kaupapa, ko tēnei mea te mana motuhake. Ki au, mehe mea e mate ana, ko e mehe mea e manawa kiore ana, kaore he hurihanga ake. Māwai koe tohutohu, māwai e ki, kaore e tāe koe, kaore e āhei tō whakapoto, tō whakatere i taua, i tō taronga i tēnei ao.
Me te aha, kei awa i te mana, ne, kei te tangata te mana, kei te atua rā nei te mana, e rā momo kaupapa katoa, hei tohe tohe mā tātou i roto i taua kaupapa. Ko koe hoki tētahi mahi pūrongo mō ngā whakataunga tiriti i tēnei tau, ko ngā puhi, ko pare hauraki, ko wai atu, ko wai atu. Pēhea te rā mahi, te mahi ngā pūrongo mō ngā whakataunga tiriti?
Scotty, ka tahi te take Māori ake nei, Māori ake nei, ko te whenua, ne? Nā reira, ko ngā whakataunga tiriti nei, I ueua nā te mea i puta ake etahi pātai. Pēnei me te kaupapa i Wainganui ngā iwi o Tauranga Moana me Hauraki. Ka puta te pātai, e whai mana ana tō whakataunga tiriti, mehe mea ka tae te panoni i roto i te whakataunga o iwi kē. Nā reira, he uaua te ki, he hanga huaka puta i tēnā whakataunga a Hauraki.
Ka mutu, ko tētahi o ngā uauatanga o ngā whakataunga tiriti, ko te kaha o te Pākehā, o te kāwanatanga, o te karauna rānei ki te tohutohu i a tātou, i roto i tā tātou whakatutuki i ngā whakataunga tiriti. Nō reira, mea hara tātou e wewetea i tātou i ngā here a te Pākehā i rungi i a tātou.
E rongo nei au i tētahi wairua, kei te haere mai te wā e whai mana i te iwi Māori ki te tohe mana ka panoni anō ngā ture e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ka hoki pēa ki te timatanga.
Oh, no, ko tū te mana tū hō, ko te arawhiti te ingoa, wai ka mōhio, kei reira pēa te whakautu. Engine, mihi ana kia koe e te tuahine i o mahi katoa i te roa ngō te tau nei, hei paenga mō te karare, no reira nei te mihi kia koe. Tēnā koe.
Tēnā koe, Scotty.